Olemekezeka President, Malawi ndi dziko limene nyimbo timazikonda kwambiri chifukwa nyimbo ndi gawo la chikhalidwe. Aja tiyeni mwaja fotokoza unena kuti akamagwira ntchito zawo pali community participation. Ndipo anosunga kambeza community participation opanda nyimbo. Chifukwa tikakhala choncho nyimbo zimakhala gawo lathu. Mundilole Olemekezeka President mauno nditane Skefa Chimoto atabwera kutsogolo kuno kuti atipatsire nyimbo ya mudzi wathu komanso aimba nyimbo ina. Nde tenti ombe manja pamene Skefa akubwera kutsogolo kuno. After the performance from Skefa Chimoto, we shall have an official signing ceremony of the Memorandum of Understanding. So let me alert those people involved to be prepared. Skefa Chimoto, please.